Bomnaka, asigomeni. Ingabe ukhasatekile ukuthi umjovo ungakumoshela i Ase sibuke la. I-COVID inemthelela lomubi entoleni yemadvodza. Lifinyelele ku 20% lizinga lalabadvuna labathelelekile labangakwati kwenta abanfana ngenxa yaleligciwane. Noma ke kungaba njani lokho? I-COVID ingathika beta sidvodza kuhamba kwaso kanye nekuhlakateka kwe-DNA yaso. Imjovo ingawuvikela lo monakalo. Solukhasatekile ngegoma. Lo mjovo angeke uthikamete intalo yakho. Kepha i-COVID ingakwenta lokho. Goma, uhlala uphephile. Nawufuna leminye imininingwane, vakashela ku covidcoms.org.za.